Baba, what says you don't shabba? Tell Uncle Sulini, who be like him, in Oval and was singing in Twana. Mang Glinda, who call a poor Baba, who call a Macosa singing Guru, or Baba from the Sabbath and Gay. Ukhona ibandla lonke abakhokheli omabantu nginovalo nkosi ngicela nkosi yasezulwini kube ngakimi ngiyayibingelela yonke ihamba into eyingcwele egameni lweni yazi lezulu
amen.
Bantwana bengosi, indawo engikuyo iyasinda kakhulu. Kodwa ngizocela ningilekelele noma nginomkhuhlane, kodwa ningilekelele. Ngicela uNkulunkulu angiphe okuvela kuye okufanele kudliwe abantwana bakhe kube ukuphila kubo beqhamuka amakhumbomane bezothamela noma beumelelele ilizwi lasesulwini. Ngingaboni kodwa bonke baphume bekutholile bebephumele emakhaya egameni lonyazi. Amen. Ngicela ngesihlabelelo 185. Nkosi sinalo lemi lodwa yasezulwini lokho ekwenza Nkosi ukuthi kutshale kuthando kimi lokuthi ngikwazi ukuthi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini ngemsebenzi wayenza wena Bhombela phakathi komuzi wakithi. Ayibo Nkosi, lapha emzini wakithi Wase mangabe. Insizwe sala mina. Yathi ma. Kungenela eNazaretha emzini kaBaba Mkhulu. Yaphenduka ihlaya emndenini. Yabe umuntu elandela umuntu. Baze basho bathi asesingazi. Ukuthi lekha khona umuntu oyophupha kanje. Alandela umuntu. Lensizwe ezala mina ngothando ethandwe ngalo. Yabamelela kulo Nazaretha. Khona ihle kuyisemndeni. Kodwa ngani ngilanga uNkulunkulu ufuna ubavezele, ufuna ukuziveza uNkulunkulu bakhe. Kunensizwa. Yababa mkhulu kuyona incane kobaba. Yakade iboshiwe isejele. Bafika umbiko phakathi komuzi. Ukuthi ubaba omncane sedlule emhlabeni. Wahlangana nomndeni kwakhulunywa kuvunyelwana ukuthi umzimba wakhe awubuyi lapho ehambele khona uzotshalwa ekhaya. Nempela kwakhulunywa nephathi nabaphathi basejele abahulumeni. Yakalwa ukuthi hayi nsizwa bayibuyise bayibuyisa iyayisilandwa lafika usuku yalandwa yabe seyotshalwa male nsizwa ilandiwe iyotshalwa babekhona ke abafundisi okuyibona abemndeni abakhonza kubo noma abakhonza emabandleni abawaphethe. Lensizwe engizalayo yayikhona nje ibukeka njengohlanya. Umuntu olandela umuntu phakathi kwabantu abasindisiwe nabashayela phezulu kakhulu. Yatshalwa ke lensizwa umfaba mkhulu watshalwa baba kuhle kwathiwa ngegama ungenile ezulwini kwadlula. Kwadlula insukwana nje lathi liyophela isonto yesifika lensizwa ekade itshalwa yafika unkosikazi wayo yafike yathi inkosikazi ngiyakuthuma hambe ubhuti omdala utshele ubhuti omdala ukuthi ngicela angele kushembe ushembe azongikhipha kuleli tshele engikulona nanamhlanje iyiboshwa sesambulala la ngikhona. Wasuka umama ezolo ukukhuluma kunokuba qondane nalathi kuye wayesika abafundisi bakhe benkosi. Wathi ayingene simanga la ubaba wabantu bami uyabuya uzothi ucela ukuthi ayelwe kashembe ushembe umkhiphe ejele ngoba nanamhlanje iboshwa sisambulayo. Abasebethi hayi ngegama kwabusiswa amanzi lawo kwanekwa amanzi kwathiwa kachele ngawo uyaxoshwa akahambe. Bathatha la manzi bawasebenzisa waphinde wabuya wathi nkosikazi ngikuthumile kanti awuzwanga yini. Indaba enkulu umama inkonzo nobaba angena kuyona bayibukele phansi futhi ke noma kuphathwa igama likashembe akuswakali kahle kodwa yathi bayifika nensizwa fika sinolaka yathi wankosikazi ma ungafuni ukuyenza into engishoyo zokulanda. Ngoba konke ahlangene ngaye bathu dukile ulandela umuntu sephinde futhi silutshela ukuthi kufuneka nomuntu wakhe manje basika ubaba phakathi wathi mina ngizomtshela ubuti wathi wayingcono tshela wena kwasuka ubaba phakathi waqonda kubaba afike komtshela hayi bambeza bathi awuze khona ukukhuluma khona uphuthuma kwasuka ubaba waya khona mefika umndeni ohlangene kwathiwa cha nansi inkulumo ekhona bayibeka bayibeka kwathula nje ubaba bathi nabeqeda khona wathi ubaba cha khange uyonikelekele kiwe enkosini yamanazaretha hayi thina asiyazi inkosi yamanazaretha kuzohamba wena ngoba wena uyayazi wathi ubaba kulungile ngizohamba wasuka ubaba beza emzini wasebuhleni enkosini inyanga yezulu bathi befika lapha emzini wasebuhleni ushembe uzohamba umkhiphe jele ubaba wasukela ekuyela ekhaya nalowo okhuluma wafika walala ekhaya ezovuka abesekhubeka abesemndenini ahlanganisa umndeni abesewutshela ukuthi uhambe kanjani wathi uma bengakafiki engakaye bahlanganisa umndeni ekuya la kuloba ebusuku ezovuka ngakusasa ahlanganisa umndeni yafika lensizwa yafika emndeni yathi ngizobona ushembe sengikhiphile jele
ubeleni
ushembe sengikhiphile jele nilibongele kakhulu ubhuti emdala ushembe sengikhiphile
jele
kona lanto sekusele ngithi ma ngihambe ngiye emndenini ngathi ma ngiqhamuka emndenini wangibuza umndeni ukuthi ngiwuphatheleni wathi umndeni ngengene phakathi kwawo ingekho into engibaphathele yona ubaba umncane wathi mehlule emhlabeni akazange enzelwe lutho ngoba phela basindisiwe abantu wabesethi nimtshelele ubhuti ukuthi ngibela angihlambulule abasenginika umphako wami engizokwazi ukuba ngikwazi ukungena emndenini ukuze umndeni ungamukele wakhuluma indaba enkulu indaba engaziwa muntu abayazi le nto ubaba befika zobaxoxela ukuthi uhambe kanjani ebuhleli wafika sebemlindile bemlindele ngey'nkulumo wathi ayilanda indaba bathi ayisiswile cha njengokusho nje impela ayihambe kahle le nto bekade uyihambele usebuyile-ke usibanibani bembiza ngegama-ke phela ingane umfowabo nabazali abamzali ababesekhona sebuyile-ke usibanibani naka sefika ukukhuluma asazi-ke unabi nje ukuthi kwenziwa njani wathi ubabayi umfowethu uma esebuyile ngiyabonga ngicela ukuthi umfowethu uzohlanjululwa bese eqeda ukuhlanjululwa bese nika umphako wakhe azongena nawe emndenini kwaba inkinga izokwenzelwaphi le nto ekukhulunywa ngayo ngoba ngeke lapha yakuhlatshwe basindisiwe abantu wasethi ubaba masivumelana ngizocela ukuthi yonke le nto yenziwe lapha kulo muzi kababa ekuyiwona engubhekile kwathi waye kulungile ngcono uma izokwenzelwa lapho khona yenziwa le nhlambuluko uhlanjululo wababa omncane wabeseqeda wangeniswa wayeseni kumphako wathi menika umphako wakhe phakathi komuzi yaphinda yabuya impendulo akabuye ze baba ande kubona wafika kusekhona isalwazi esimzalayo wathi efika phambi kusona ehleke ejabulile wathi ma wathi uyambothi ngimuhle kanjani wathi unina ngiyakubona mntanami kusho isalwazi esimzala ngiyakubona mntanami wathi ewushiyeke ungigezile yathi abasemndenini sebengemukele ngibongele mina kakhulu ubhuti omdala ngoba sengidelile emndenini nezulu lakashembe sengidelile kulona inkosi yahlayezeni
Give it to me now. I'm going to move in on you. That's another thing.
ngiyazi le platform station. Bekhamuka nabo abazalwane bangungile la bakhe isibaya. Zakhuphuka insizwa zathi mayifika phezu le station ziphethe imbongo, ziphethe ama briefcase, kwakusaphethe ama briefcase lawaya. Zahlangana lapha maqede zakhe isitokela zathatha ama briefcase zayobeka phakathi nendawo. Sibhenga amabhesho zama. Basibona leso sitokela silaphaya. Tase kusuka yedwa sileso sitokela wayeseza kubona. Lezi nsizo. Bafike bathi ho, bantwana bakaNkulunkulu. Siyamcela lapha nize. Kunomuntu asimazi ukuthi wakabani. Sithe sihamba ngesitimela lo muntu wawo esitimeleni wavele washona wadlula. Njengoba silapha ke sehle naye sezama samthandazela sesithi sicela nani maNazaretha nize nizomthandazela.
Amen.
Sethule ngiyinsizwa zabhekana zathi ayilungele esiswini zathi mebhekana zase zithumana zodwa cha phuthuma lapha ethempelini yobikela umshumayelo ngeke siyokwenza umsebenzi singazange sihluleke umshumayelo. Kwafika insizwa yakashandu kakhulu ekuyona inkosamela phakashandu ezalwa ngumkhokheli umamcango endala kwathi abantu benikela phakathi ethempelini kwase kufika igama lasethi baba mashumayela cha manje siyacelwa lapha kunesimo esinje kanje 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 igama nje ngaliphendula ngikhona lapho ndomashumayele ngathi mina hambani nenkosi nokwenza umsebenzi kaNkulunkulu enkosi ibusisa ngiqhubeka benikela abantu benike insizwa yahamba lensizwa saqhubeka nje ngokuyisetshenzela kwasetshenzwa 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 yathi ifike kuleza nsizwa yathi umshumayeli usinikile isibusiso senze njani zathi insizwa siyakhona zifika abantu bakakile la zathi nezinze iphethe imbongo baqala bahlehle abantu bamshiya lolele zafika lezi nsizwa zathi meyifika zafike nazo zamkaka njengoba kade bekakile zamkaka ngoba bona babekade beqala ukuthandaza baqala station esitimeleni sisinga kangeni ngisho ukufika emlazi bethandaza baze behla bathandaza noma sebehlile babona ukuthi hayi ayikho lento lo mthandazo esiwuthandazayo ayiboya impendulo lo nkulunkulu ethe ngathi ukude kodwa zathi mayifika ziyabhomela zafika zasekhona esitokela mabede zashaya isihlabelelo sokugcina zathi mazisidonsa isihlabelelo sokugcina kwathi bakufika lapha zithi yehla moya oyingcwele zathi mazisidonsa zathi mayifika lapho akuthiwa yehla moya oyingcwele mabede sabonakala sanyakaza isidumbu sanyakaza
benene
ayi zaqhubeka namahlebelelo
ayi
zathi mazisidonsa
uphelele la
zathi uzihambisha khona ingoma ekudinene wafika ukuhlela nezima ababona
amen
zathi besiqeda sasisondela kuye sawubona yebo ubani sibongo washo uhlalaphi washo zase zithi nsizwa siyabonga zaguquka zabathola besamile abanye lapha abanye sebehambile zasuka zabonga ke laba bantu zathi siyabonga sesoqedile wethu umsebenzi amen
amen
wasuka lapho
Shembe.
A peleri la.
Enya mungulu mbantwana bahle basesilwini. Omunye siyadideka. Asimbone phambi kwethu ukuthi yena ehle basilwini wasoba ukuthi abantwini kwangena kasiyeke umuntu.
Njani njaba?
Yena uNkulunkulu.
Amen.
Emathini singacela. Kunkulunkulu sipha amehlo. Kamoya sipha amehlo ubone iBonkosi.
Amen.
Lepha mbethu singumfanisi nathi ngoba vele abafani nathi.
Amen.
Noma ngabe ethanda uthanda akasoze afana nawe.
Amen.
Ngaye.
Kanti ngiyini mina? Ayabenze ngithe mzumbe. Ngakho ngoba sikhuluma ngawe eNazaretha. Wakhamuka emzini wakhuzwayo. Wakhamuka emzini wakhuzwayo, ensizwe yakhuzwayo, yahlezi eminyango. Athi mayihlale nensizwa.
Amen.
Amen. sifikile. Yasivuma le nsizwa kaKhuzwayo. Wathawu. Mfana wami wangibona ngifike ekhaya. Yathula le nsizwa mfana kaKhuzwayo. Uthe esadidekile ukuthi ngizothi ngayibona inkosi. Ngizothi ngayibona kanjani. Yabuye inkosi ididekile. Yabe sithi hawo. Ndimama zangibona inyamazane. Eyangena phakathi komuzi wakini. Yasikhumbula le nsizwa. Yathi inkosi yathi ngayibona. Wayesethi uShembe. Ekhuluma le nsizwa kaKhuzwayo. Wasethi he mntanami. Kwakuyimi lo. Ngesenzo sakho ongasenza. Waphephisa leyo nyamazana yayikade isibe ihambe yafuna ukuya ukuze ibuye ikwazi ukuthi inelise abantu bayo uthi bengasabona thina ukuthi izinto zizoyibamba ithini esayithatha sayifaka phakathi komuzi wakini unenhliziyo emnene wena kusuka namhlanje wasene ukhozwa usewunene kusho kwase kunye sesilwini kusho umnikazi wento zonke owakhe inyeni lakhe ingekho ibe khona emhlabeni yabengosi
amen
leyo nsizwa yabizwa ngonene leyo nsizwa kuleli banda yaziyagonkwa nomfundisi unene wasemapondweni uyena ngikhuluma ngaye ngabe uNkulunkulu
amen
Mfunde sunene ezwela kithi.
Amen.
Baba mfunde sunene ngoba basho uNkulunkulu.
Amen.
Kodwa isibongo sakhe na uKhuzwayo. Ebengwe leNkosi.
Amen.
Sikhuluma ngothando maNazaretha amahle.
Amen.
Umuntu lapho sikhona siphelele.
Amen.
Kuphela ithina soze kulekelela.
Njalo indaba.
Ukuthi bantwana beNkosi sibambelele kuleli lizwe ukukhuluma ngalo lasesilweni. kwaqhamuka kwafika umshumayeli ukhanyile. Umshumayeli ukhanyile ehamba ememeza ethi umvangeli umncwabo wasemlazi. Nathi mangiqhamuka ukathi ukhanyile, ukathi ukhanyile umvangeli uyacelwa ngaphakathi inkosi nabantu ehamba nabo. Ngikhuluma nabantu bamaNazaretha.
Amen.
Nasi bengigijima, nathi bengifika esangweni avalile amasango, nabe sengibiza laba bantu, silandela umshumayeli ukhanyile, nabe biza laba bantu, sasesiyangena, sangena, sangena samlandela ukhanyile, wathi ukhanyile kulungile kuqala. Uthando lohlele sezimisela phakathi. Sathi sikhashana nje sakhuphele nokhanyile khona la, savuleka kumnyango. Wathi uvuleka umnyango wesemabuvulwane wasethi sondela. Sase siyasondela. Mase sondela kwaNazaretha. Kuthi yakhuluma. Ngase ngithi khuluma insizwa yakhona kaChamane ihamba nomndeni wayo. Yesi yayibeka le nsizwa indaba. Yathi inkosi, njengoba wena ngihamba nawe nami umndeni wakithi, sithule uma wami ongasekho emhlabeni. Uma wami udlule emhlabeni inkosi engazange akubone ukuthi wena uNkulunkulu. Udlule emhlabeni engale ngaphesha komfula. Uyafika kwethu uma wami ume sefihliwe. Uyabuya uma wami uthi lapho ekhona kumnyama kakhulu nakobukhanya uthi kodwa ngonye phethe ukukhanya uyenyazi wezulu.
Amen.
Zanimcelele ngane. Bathula babhekana. Ngabona ukuthi ayisekinakele kakhulu manje. Ngase ngithi inkosi yezomhlaba. Izwi lizophuma ezulwini. Ukuthi kufanele kube yini. Yayisithi inkosi yasesulwini. Oh, abahambe bothenga imbuzi. Yathi bayisuka ukuthi zoyikhamanisi yale uyebe sebuze emdala wensuku. Wathi lo ngaphi imbuzi yama lensizwe kaChamane yathi deka ayi la kumina zacima ke ibana Nkosi yamakhosi ngoba unemoto ngicabanga ukuthi uzohamba uyifuna irinyane embuzini cabanga ukuthi kuphi esabelweni ithafalkop naserinyane kwase cima ibana kumina angasazi ayisehleka umdala wensuku wayesethi hayi akaphuma athi kumele esangweni abozothi imbuzi zitholakala lapho uzoyithola. Nembele babengena ephuma bezizwe yaqhamana bese sangweni yabuza bese benyele yabuya siyidonsa imbuzi isiza nayo.
Amen.
Kodwa khona indaba engiyakuyona kwaNazaretha amahla asezulwini. Ukuthi la sikhona sisezulwini futhi sihleli neNkulunkulu.
Amen.
Yathi mayifike le nsizwa le mbuzi. Yathi ma ifike nje yathi mayithi yasondela yese mbuzi ukulasezulwini. Zonke wasethi baba hamba nami mama khona basondele bonke bayibambele imbuzi base besuka basemndenini base besondela imbuzi uthi umdala wensuku engakabaneki isibusiso uthi ngamhla ephuma emzini oyingcwele wasekuhleni namhlanje bonke bayabuyela ezulwini wathi inkosi ngibusisa. Kusho umnikazi wento zonke akhona emhlabeni okhona ezulwini uma bona kude bona yonke indawo. NaNazaretha siphatheni kahle kubuNazaretha asibe nokuqonda nokwazi ukuthi ma usuka emzini wakini usuke emazweni akini zela kuzokwenzayo beke esihlalweni ungabheka ezinye izinto ngoba uNkulunkulu lo phambi kwethu ebonkosi.
Amen.
Hayi maNazaretha. Le ndaba engikhuluma ngayo, ngikhuluma ngendaba yothando esithandwe ngalo uNkulunkulu omuhle wakithi ebuhleni engathi angasigcina silondoloze, asihlenga, sivikele olakeni okunombi oluvukela amanazaretha oluvukela amakholwa agcina amakholwa engasaboni ukuthi phambili ubani lophambi kwethu kakhulukazi onakele kakhulu la ngikhona nami ngoba ngakufundisile abafundisi badinga sebekhohle ukuthi ubani sebefuna ngisho ukuphikisana nezwi
amen
engathi befundisi singabheke esihlelweni nakade sibe novalo sesabe sazi ukuthi ubani ophambi kwethu ngalawo mazwi ngiyabonga Nkosi Yesu nomhlaba ngibonga uthando ongiphelona ngiyacela ukwehlela ngezansi ngibuyisele ezulwini uNkulunkulu uyena olungisa lapha ngane khona angithothelele Nkosi Yesu nomhlaba
siyabonga amazwi amnandi sokhumbuzo kuwo inkosi izimbusisi.